ono ngā pōti e whakahē.
Kawana! No, no, don't.